juzi Chris alionyesha wa jamaa lakini alikula views.
Thank you.